DTM Records.
Ile twa na nyana ya kona. Ma.
Tayama again.
Ha.
DTM boss.
Waya. Mtinya na wa kona lena twa na ma. Ma, Olina, you tell her the temple.